Sebo, sengiyavuma, nginguye umthakathi, inyanga yami, inyanga enkulu, nguJesu Kristu.
Kusasa kuyaloyeka nasi, kusasa kuyaloyeka ngegama likaJesu.